Abo basirikare bishuzaga hembo kabo nabo muri batere za 35 36 za Artemis bakaba batanguye kugomborwa hagati mu kwezi kwa gatano kuno mwaka. Mu kiringo cy'umwaka bamaze mu gihugu cya Somalia ngo bahembwe amezi 3 gusa bakaba ariko bishuza agahembo k'amezi 9. Bemeza ko mu gihe bari bimirije kugomborwa ngo babigeza ko bazoshika basanga amafaranga yabo ari ku makonti ariko ngo basanze gwaru ruhendo. Bakabazwa kandi no kubona abarongoye igisirikare cyo kimwe n'uburongo ibanki nkuru y'igihugu ayo mafaranga ashikirako batarigera babasigurira igituma yatevye kuboneka. Ubundi umwe muri abo basirikare yaganiriye na Europe
barakeka ibanki nkuru berube wirongoye urongoye banki sekademu kuri uko bya gisirikare abategetsi bose uko ari batatu nta nyishu n'imwe barigera baduha ngo batubwire ati amafaranga yanyu ntayahari, amafaranga yanyu tureka kuyashyira ko kubera imvo izinibo.
Abo basirikare bavuga ko bitari bikwiye ko bica n'ubukene kandi hari amafaranga bakoreye bagasaba umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo hamwe n'urongoye banki nkuru y'igihugu kuva mu gacere barimwo babasigura imvo zituma bataronswa agahembo kabo.
Ikintu twebwe nyamukuru dusaba ni uko abategetsi duhereye ku mukuru w'ibiro bya gisirikare ari nawe ari gufata intumbero n'inzira yo kutwishyurira aho gafaranga kacu nk'uko turongoye mu bikorwa bya gisirikare ari we Prime Niyongabo twamusaba yuko yova mu gacerera rimwe. Mukuru w'ibanki nkuru rero nawe nyine turamusanze mu gacerera cyo kimwe n'urongoye banki sekademu ya gisirikare ari nawe ahubwo ariko aratuma tubabazwa cyane rwose.
Mu makuru yacu y'ejo haza tuzobabwira ibyo abo basirikare bagiriza urongoye banki ya gisirikare sekademu bituma bavuga ko ari we reka tuma babazwa cyane muri iyi minsi.